Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yakhumbula ngikuxelela indaba ka 5000 no number 5 ka Baba Mseleku. Nale ndaba yokuthi kwathiwa uBaba Mseleku uthola ama messages amaningi or ama DMs u inbox abantu besifazane bese becela kuba u number 5. Ngicela nilalele lo sisi ukuze mase ngisho lento ningabuyi nithi njalo wena ubuye ukhulume iphutha wena ubuye usihlebise into engekho. Gcina imlalelisise kahle lo sisi ukuthi uthini kubaba Mseleku ngezwi lakhe elithi yena.
Baba Mseleku, ninjani mthombeni? Okhuluma intombi yakwamaseko ezalwa eZimbabwe ngiphuma koBulawayo. Ubaba Mseleku befisa ukwazi kangcono ngami. Okay baba, ngiyakuthanda kakhulu futhi. I wish one day ubaba ngambona ngajabula kakhulu ngoba ngihleli nje ngubona emaphosheni. Okay, isifiso sami ngesokuthi ngandise ingane zakwaMseleku. Ingane ngoba ngisho kanjalo ngizelwe ngaba yi-1 kuma. So I wish nami ngibe nabafowethu ngoba ngazi kahle ukuthi uma ingane zami singeza kwaMseleku noma ngaliphi langa sobe zihleli kahle kakhulu. Okwesibili, bengicela ubaba Mseleku ayamukele mhlawumbe uthando lwami azami nje.
Uma sekuphumela auditions sekuthiwa kufunakala uzoba number 5 nawe umncintiswane akuhlangana endaweni ethile idina kube njalo ningasifight thina. Mase kuthiwa khokhano 5000 ningasifight ngoba siyabona ukuthi nina nayifuna ngenkani lento kuba number 5. Hayi isimile send my wesifazane. Hayi bo, hayi. Uzwenze video kodwa ngamjudge usise angiklazi ubambo lo muntu ukuthi lukuphi angazi nami ukuthi inhliziyo yakho ikholela kupho kwangempela nakho sengijudge sengizenza usiyazi okunye. Please do subscribe if you haven't subscribed. I love you and appreciate you. Bye bye.